Ka tina te wero wero te rā I kara pinepine atu ai te mata tini tini o Tūranganui a Kiwa. Ki te taha moana ki reira whakatairanga I ngā pukenga waka ama o ngā karaputoa o Tauarohe. Mo te whakatae tai āmotu, hei te kohitātea. Engari I waenga I taua māpu, he humanea mo te mahi kauhoi.
Tērā te wairua whakataetai ki waenga I ngā rōpu kaihoe o te tai rāwhiti. Engari he kaupapa no tō tēnei reihi.
Rā whakahirahira mō ngā rōpū kaihoi o te tai rāwhiti kia whakawhanaingatanga kia kotahi ai tātou mō tēnei rā.
The same way we came in, so keeping on the right hand side on the way out.
Tai hua pea mō ngā whakataetai āmotu waka ama a tērā marama. Ko Bailey Harrison me tana tira hoe o Hinerupi Maidens kua eke ki te taumata o tēnei tākaro. Ahakoa he rā ngā wari tēnei, e hāngai tonu ana ngā whakaaro ki te kaupapa matua o te tau.
Ki te hiahia kia maia ki tā mātai tīma, kia ū mātai ki ngā taumata, o te rā kia whai te mētara kaura.
Huri atu ana ki te reihi kauhoe moana, ko ngā taumā heke heke o te ao te wawata nui a Sean Pahina, he toa mo te tākoro taki toru.
Ko e tētahi o ngā uri o Paraurangi e whai karori ana I roto I ngā mahi hākinakina e toru, ārā te mahi kaukau, ngā mahi eki pahikara me ngā mahi oma hoki. Ko te tūmanako, kei ai e ngā pukenga hei whai e rā momo taumata I ngā tau kei te heke mai.
Te mutunga mai o tana kauhoe 2 kiromita, me te whakamātau I ona pukenga I hoki tua whā mai.
I felt that I could have got, you know, maybe second or third, but the fellow there, one, he's like New Zealand 1500 metre pool champ.
Ahakoa kaori, iei tua I te rā, hei a pōpō pea he whetū maiangi hou ka kitea e te motu. Irina Smith, Te Karere.